Ino mchuti wa genzi mwana ya mukurika na bigami bebecho kuna Misho TV tukizere kwa mmeze neza humuri hose nguku mwibona delo ni rosi presenta kuri mikro ndakui utewo telebuka kuri subscribe yikore gula ngujo mwoto ndegwa bambile bazo wararongi mkoko vya chuti wa ye gukora like ndese na share kubandi utiwa ye kandi na comment ugila ngo hawe kudu shimina change kudu kosora icyo tuvuga ko dutera intege kugira ngo ibyo dukora tubone yuko tudatamba twirorera ku rundi ruhande nuko rero Rosi presenter nashimiye kuzanya muri rimvyi amazi imyaka myinshi muri una muziki wa Burundi ino industry yo muziki wa Buja flavor ni iteri west ariko urumva ko ubundi si nijya mbere tuvuganya ariko dushobora kumenya mbega kuno mwanya vyiwe bimeze gute mu gihe tuzi ko ni no muri rimvyi amazi umwanya munini ata new song canke indirimbo yiwe nshashi boneka muri uno muziki wacu wa kabiri gatanu undwi muri ruhande nuko kandi anaheruka hanze y'igihugu ariko urumva tutazi n'icyamujanye hanze gusha kuri umunya yagarutse bamwe babona amapica ku kibuga cy'indege ariko batataho ivyo ari byo bamwe ati ni video yagiye gusohora abandi ati yereka gomba kugenda kuba hanze y'igihugu ariko ubundi tuzakumenya byinshi kuri we reka tunamura muzi tumuhe nikaze muri buno bwami bwa Amisho TV kugira ngo tumenye byinshi ndakora mu kigeteri west
ndi sawa
umeze neza je ndashima imana
eh nanje ndaho
Duri kwa mwaka kuheza wina mirongi wili kuna mwaka liru mwaka kuna mwaka wa mshasha wina mwengi na limwe aliku kubundi ni jambere tu sio kuhura tukichanya hamwe mwaka watangu ya gutu na mwaka tulimu
mwaka watangu ya neza gusanu uko haji kiza kicha tuvunye tukwese COVID urawona kuwe ya agari tuzima kwa wano ila stopu uzima kabisa ibintu birayangara urumva jemu majambo makino vuka kumwaka watangu ya nabi nari nihenze navuze ngo watanguye neza watanguye nabi from umwaka uzoba ntibagirwa mu mitwe y'abantu
ariko ubundi COVID yatangiye umwaka uheza 2022 ariko urumva ko nubu ikibandanye
eh niwe mpamvu mvuze ni urabona kuva aho yatanguriye gushika nubu nta kirahinduka ego
tuvuge tuti iteri wese ninacyo gituma mu muziki ataboneka kubera COVID
oya oya si ivyo umuziki ni gahunda muziki ni gahunda antuka je ku myaka amaze mu muziki na experience ndayifisemo nibaza ko ntari wa wundi kandi yo kuguma musohora ikintu ntacitonde banza kubipanga kwanza
ikintu cya mbere banza kurembere ko sohora umuziki ni gihe
banza kuraba ku mwanya umwanya kwanza ta umuziki hari iki terrain imeze gute ava yuko umuntu asohora
Yese muri kino gihe umaze umwaka wose udasohora indirimbo aho uheruka ko gusohora indirimbo ahamaze kurenga umwaka amezi 11 tutabona indirimbo yawe nshasha wibaza ko hari kubera iki uracara umwanya gushaka kuno umwanya ku mezi 11
gusa kimwe abantu bomenya apa uyu muziki hari wundi buzima hari wundi buzima je muziki ndayifise imiziki ndayifise wanashaka imaze n'umwaka muri studio muziki ndayifise n'ubu tuvugana ejo namye muri studio ku nuvuga ni guhindura umuziki nari nasize nkoze kuhindura tugire ubu rero umva ko deja ndi ko ndabikora gusa si nuvuga ngo ndacara umwanya nuvuga nti urazi ko ntari ndino no mu gihugu nuvuga ni ubu rero vuba bagiye kubona indirimbo yanje shasha apa ni imwe zibiri
ati mperuka guhindura indirimbo ndayikura ku buhinga nari nakoze bwa kera ariko ndayishyira ku buhinga bwa none ati ntubona ku bwanjye ndavuga ati mbega si uku kuntu muvuga tuti indirimbo ni nyinshi muri studio zigateberayo mu nyuma gacyo usanga witwara yihindura si kwa kuntu nyine usanga mu buri umwanya wo kwisohora n'ingoga mu gihe ibiri ku mwanya ugacyo usanga umwanya uko urarengana mu kazoza mu yihindura ubwo ntimuza muraraba ukuntu umusyo wa gusohora indirimbo ku mwanya wayo mu gihe mukareke ivyo kugumiza muri studio umwanya munini
ni vyo nyene ndiko ndavuga nti haje indirimbo urabanza ava yo kwisohora ni bijya nakubwiye nti kuri experience je mfise y'umuziki si nkiri wa wundi wo gusohora indirimbo kubera gusa bumve ko nasohoye no antuke ivyo je numva narabirenge umusohora indirimbo nayitondeye kandi nabanje kuraba ico abantu kwanza bashaka kuri uwo mwanya si question yo kuvuga ngo twayigumiza muri studio bikenewe iragumayo kubera umwanya utaragira gusuko isohoka c'est normal ivyo bibaho mu muziki
Ku gatere West itandukanye ryo muziki ubu aho tugeze naho yarasanzwe awubona ko mu gihe nawe yarekarasohora zijyana ndirimbo za mukiwa mutuni sumu zijyana ndirimbo za hindura ndetse n'izi ndirimbo nshasha duheruka kuri izi ndirimbo za kamye gusa hose urumva ko nazo sizakira ntijya yeje umwaka uheze itandukanye ryo hagati ya kera no aho tugeze aho ubibona ni gute
shan hatandukaniro rinini rihari ntatandukaniro rinini rihari kubera jewe kubwanje ndazi abandi baza kubifata kubifata ukutariko mugabo urumva ni opinion yanje cembe numenga umuziki wacu tu uguma uri hajya tu jese mbone gihinduka nta gihinduka abaririmvyi baguma ariko akundi mu bindi bihugu uko umwaka ugenda urabona evolution y'umuziki urabona evolution y'abaririmvyi ubwabo urabona ko nabaririmvyi atera imbere agatera imbere muri succès aganatera imbere no mu mufuko mugabo urumva ko kuva kera twumva yabari succès mugabo six itagira uburyo nayo iyo hacimaze urumva umuziki je kubwanje mbona ni yare tu ni kwa kundi tu eh haza gusa abantu bashasha basi bigarengana mugabo nta hinduka nini je mbona iyo ni opinion yanje
biramaze gushika tayo West akimvira yuko umuziki yo nabuheba burundu
oya shaje sinzo hiba muziki vre muziki ni drug muziki uragoye cyane nyagira umuntu azokubwira ngo yohebe muziki ngo burundu no harabaho gusa ya periode umuntu aba calme aga po gusa gato wa muvuduko aka ugabanya gatoyi mugabo guheba ntibikunda gusa umuziki wo mu Burundi hari igihe utuma unagira ubunebwe bwo kuwukora uti kubera iki kubera ura dépense mais tu gagnes rien umva ni ibintu birababaje nyine biratu ivyo navyo biracintege kubona utsigiye muri studio utanze ibihumbi amajana video imiliyoni zingahe kugira isohoke umva wa dépensije mais nta na kimwe cinjira urumva ni vya bindi gusa dukorera gusa gukora ngo dukorere ngo ama succès oho babone ko nasohoye jewe rero ivyo je naravyihojeje je narabirengeje kuko a part y'umuziki ubu umuntu afise ubundi buzima afise ama projet a long terme y'ubuzima ukuna kuyikubaho eh ntiwoguma udepense ahantu utinjiza sinibaza ko hari umuntu n'umwe tureke no mu muziki mu buzima busanzwe iyo kunda kudepense atinjiza ivyo biravuna
kubateri West ta muziki urundi kuri no mwanya mbona ariko kuva nakira bwana shaka twaririmbira ama succès no bwo ni ama succès nta mbona biko biraja kuko numva ko uza kuronka ukuntu abantu bakumenya ariko mu mfuko ati nta kintu na kimwe kiba kirimo ko none hari haya ndi majambo nize ko nabumaze kuyabona ubumaze ko numva majambo menshi ku bantu yuko bamwe bavuga ati twe turinzize amafaranga mu muziki nibaza kwica ku kintu maze kucumva mbe hajya ubyaza ko bawinziza gute bobo mu gihe uvuga ati je sinda winziza nta amafaranga mbona
sha abaririmvyi turakunda kuyibeshera ntihagire ndabisubiyemo ntihagire umuririmvyi n'umwe azobesha abantu ngaha mu Burundi ngo abayeho kubera umuziki ntihagire umuntu umwe azobivugije azoba ariko arabesha kandi bibi kubesha abanyagihugu ni naho tuburira abanadufasha kubera wowe ubereka ko ufise umuziki ukuriha oke ntitubeshanye mu turazi nanye turabana mu makartie nta muntu ubwiye ngo abakuri no ntihagire umuntu n'umwe azobesha ngo umuziki ngo arinjiza amahera mu muziki w'u Burundi aya swat abafise ahanda kura amahera swat abafise ibindi bimwinjiriza pembeni mugabo mu muziki umuririmvyi mu musanzwe yinjiza amahera mu ma concert uruka kubona concert mu Burundi rya kera cyane kandi binashitse ikaba ni concert iba ugasanga ibaye ukwezi kumwe n'abantu ntibazana mu ma concert bisigura ko n'abarundi ubwabo ntibarambe no bivuga gute ntibariyumvamwo ivyabo neza ntibarabifiringa niyo wita concert zibera mu bubare izo si concert mu bisanzwe concert zo mu bubare iyo si concert mu bisanzwe nta muririmvyi ushobora gukora igiteramo byitwa ko ari igiteramo oya karaoke n'ibiteramo bitandukanye karaoke rukwayo na concert cyo bita concert ni kindi concert winjira n'amahera wala konsero umuntu ararira mu kwinjira karaoke nayo umva ni karaoke ni kinyobwa ni kuryohera abantu umva biratandukanye rero bisigura ko muririmvyi ahanini aho yinjiririza amahera kenshi muririmvyi ni muri concert hama ibi byo kuvuga ngo kwinjiriza amahera mu platform aha mu Burundi sindavyibaza ko biranabaho eh we abantu babwe batazana muri concert kuri 2000 ngira ko yoja kuri platform ngo streaming ya downloading impossible rero ni ico nkishereka ko ntihagira muri rinzi numwe azobesha ngo abayeho ngo kubera umuziki no afise ibindi bimwinjiriza ngapa no muziki
yes afise ibindi bimwinjiriza apa no muziki nkuko aho ni ku bwateri West bivanye no kuno nawe asanzwe muri rinzi mu Burundi abagenziwe agusha kuno umwanya rero muziki w'u Burundi ibya concert byo nibirimo biraboneka guberekiza cha covid aho ivyo byo hariho nibihugu byinshi usanga ama concert atajamwe mbega hakogwe kugira ngo nkuko bivuze ate Burundi nti bari yumva mu muziki wabo hakogwe kugira ngo abamwe bw'inyene nk'abaririmbye mwumvishye abari abarundi ku muziki yanyu ikwiye gukundwa cyangwa gushigikirwa
ni twese tukwiye kubigira mu ruhara umuntu wese ari muri imonde ya muziki twese tubishiremo ingufu kubera hajya umuntu urashobora kumukundisha ikintu ntiyaragikunda mbwa kujya cumva cyane kujya acumva minsi yose aragikunda tu eh rero ni twebwe dukwiye kubishyira mu ruhara ba journaliste ba DJ twebwe kwanza ubwacu abaririmbyi twese tubishyiremo ingufu tuba bakundisha eh nimba ubona indirimbo zo hanze ngaha zihitinga nuko bazibakundisha eh niko bazibakundisha ngaho urashobora kuvuza indirimbo ya Diamond ya P Square ya Davido abantu bakaririmba ash kunango gushaka ku ihere eh mbwawo ushiramo indirimbo z'abarundi ugasanga ntasubiye no gutanga kubera iki wabakundishije bijya eh niyo mpamvu zihitinga barazibakundisha rero ivyo bintu twobireka tukabakundisha niyo mpamvu nakubwira nti ikintu nakikundisha umuntu ku nguvu kubera kujya acumva cyane arateba akagikunda
yese ati rero muziki ntabwo nzoheba ariko muziki ngo ni droge kuri Terry West ikintu ubona cyuna atuma gusha kuri umwanya gituma mu mutima wawe hiyugara ati cyo muziki ntabwo noheba niki
kubera muziki ndagukunda kubera muziki jewe iwanje umuzi nuvuga nti urandinda na stress ndi no muri stress muziki ndawumviriza urumva sishobora sindota vraiment kumva ngo muziki nzohera oya gusa ntuzutangara ubonye maze nk'umwaka nasohora ntuzuce bibaza ngo nahebye oya nibijyana kubgiye harabaho kurekira gatoyi kugira pause mbwawo ni habaho guheba je rero kubiheba vraiment ça si makijwe iri cyiza
umuziki umaze mu myaka myinshi mu rwego rwo gukora hano mu gihugu cy'u Burundi ndetse hakaba hariho nibintu wari wifuza no kuronka mu tagusha kuri umwanya utararonka ndetse ngo ari amafaranga nyine tuvuga ariko ubundi kugira ngo ubandanye ukora mu imyaka indwi yose ukora umuziki usohora amafaranga ushiramwo nuko aba hari na kandi kantu gato uco kuvuga ati je bujya nubwo nabuze amafaranga ariko nungutse ibi ufite wese yungutse iki
eh bon sino vuga ngo munacunda ndunguka ngo ndabiponde byose oya deja muziki waratumye abantu bamenye ndasokoroka ndaje habona umva deja iyo ni cyo ni kintu cyiza hari n'andi mafaveur uronka muri vino normal kubera bakuzi kubera zikuru muri rinzi ugasanga nk'ikintu abandi bari kurindira iminota nkinga wukirunsa ubwo nyene urumva twa ni ya mafaveur yo kuba novuga ni yuko bakumenye yo kumenyekana umva no dufaveur twinshi umuntu aronga mu buzima busanzwe umva umuntu niyo cha bigaya byose
uvuze yuko hari utuntu uronga bivanye no kuntu usanzwe mu ririmbyi n'amafaranga abantu ashaka ugasanga hari umuntu azanya amafaranga yiwe akubwira ngo ukore ibi kubera ko akuzi ko mu ririmbyi ivyo bintu biteza imbere ubwo rero ubwo si ya cyo tugakora inyuma gato y'isi kwa kuno yintu usanga mu ririmbyi avuga ati je mbaye kubera umuziki bivanye no kuntu hari utundi tuntu aronga tudaciye kuri ma platform ziwe tudaciye kuri za concert ariko duciye kuri ubwo buryo nyine uvuze ubwo si kwa kuno bacha bavuga ati bwo ugasanga niyo siguro yabo ariko batashatse kubisigura ugasanga bayaronga kuri ubwo buryo
oh ya urumva ko ngaho bidasa kandi urumva ivyo ni exception ika exception urumva ni exception ibintu bidashika misi yose urumva nimba bakazanya ku kantu ako ka deal bakakaguha ni kazokwamaho urumva uraronse kuri uwo mwanya mugabo ejo uzucubaho gute bijya ejo uzucubaho gute ni bijyanye urumva ntibisa urumva ako kaciyemo karaba urumva nuko ngabo nibisa
Okay, tere ufite mu buzima busanzwe muri no mwanya nuko kumure nubwo hoba harimo ivyo shya mwibanga canke ibindi navyo bishobora kuja habona ukuri iki nyuma y'umuziki.
Eh, you know we zongora. Ndafise ibintu byanje tu business twanje nanje tunyingiriza eh apa y'umuziki. Eh kuko muziki nabikubwiye ko tacuduwa umva umuntu ucayi yaranja kote. Yego.
Uheruka hanze y'igihugu ariko urumva ko hari habavuga ati yahura muri Kenya abandi yahura hehe ariko ubundi inyishu nyayo tuyikura kuri televiziyo bahura.
Je nahura Kampala.
Umuntu arashaka kwimva ati Trivest muri Kampala mu gihugu cy'u Buganda yahura yagiyeyo agiye gukora iki hariho nk'amajambo kandi yigize kuvugwa ni bakomantere nyine usanga abantu bavuga bakubonye ati iyo yagiye muri mu Buganda agiye mu bikorwa by'umuziki hariho nyine usanga agomba kuzana kugira ngo n'amafeature ngo usanga cyangwa agiyesha se amavideo ariko afise quality cyangwa ikumbure iyo bari giye mu buzima busanzwe usanga kuko barazi ko umugwamaze kugira mariage n'umwigeme atari ngaho mu gihugu ariyo mutambukanye wawe ubu gacu usanga abantu bavuga ati yo bagomba kugenda bimeze gute
oya nari nagiye mu bindi nta by'umuziki nari nagiyemo nari nagiye mu bindi by'iwanje by'ubuzima busanzwe ego nta kinini kirimo ngaho sinobesha ngo nari nagiye gukora indirimbo ngaho turafise abahinyanyuzi babishoboye ba audio ba video ubu sinka kera vraiment ubu wogenda yo bagiye kubera yumva nyine abishaka ashaka guhindura mugabo aha nyine turi kwije habuze gusa ku gafaranga.
Okay, kuba umuziki wawe ku Rwanda rwawe utabisohora ubanza kura mu mwanya n'uwundi kubya question ji wowe bimeze gute nabo
mbo question ji ndibaza ubu niharagera kwisohora umuntu wese akora kariye solo yiwe arabivyiwe ndibaza umwe wese ahejeje gusohora hazoca hazi y'umugwi umva umugwi hajya nawe ugira amategeko kugira
ubundi question giyo iracariho
iyi iracariho
nta numwe aravamo mu gihe haboneka yuko rimwe na rimwe haboneka Terry West hakaboneka ntumbaze ba Justi OC hakaboneka abandi bamadanindo nibaza ko atarimo hano mu gihugu cy'u Burundi
kubera nitwe turi ngaho urabona nivyo nakubwiye nyine twarakuze singa kera ubu dufise izindi responsabilite apart y'umuziki umva kubera umuziki ubona ko atacu ukwinjiririza uca wiyunguganya mu ndi kote umwana nka albiro ubona ko atabino bamushino umva twenye twe turi ngaho umva nitwe tuboneka niyo nimijyana nakubwiye ni n'umuvuduko ntu uragabanuka umuvuduko utegezwa kugabanuka iyo sase sûr
triste twavuganye byinshi ariko ubundi tuba dufise ibyo twateguye kubabaza ariko ubundi namwe mufise ibindi bibazo uvuga ati jeho hamwe bombaza ibi byari bikenewe ko byoja habona nanje nkabishura ibi triste icyo ntakubajije ariko wari wifuza ariko coja habona niki
oya je ikibazo ari kubaza gusa no uvuga nini nka conseil nashaka guha abaririmvyi bagenzanje tureke kubeshera abantu tubereka ubuzima tubayemo bwa gukya cyangwa tubabwira ngo umuziki ngo umuntu aratunzwe tureke kubesha reka tubivuge ko atacu turonka atacu tugira kubera n'udufasha abishiremo ingufu na leta itubona ivyumve none tubereka ko tumeze bien ejo tuzogenda tuvuge ngo nakigende bamwe bavuga gukya abandi bakavuga ugasanga umuntu ariko aravuga ngo jewe ngo umuziki ngo jewe urantunze ugutunze gute reka kubesha si ni vya bindi vyo gushaka tu kwihagarara ko muri vide we wereke abafana bawe ko umeze bon orke unapigika turabana turazina nyuma karti nta vyo guhishanya bamwe baba mu mageto si turababona kandi vyitwa ngo nabastare bakomeye none urashobora kwitwa umustare ukiba mu geto cyangwa ukiba kwa papa na mama uri umuntu akuze iyo deja ni yerekana ko ivyo uyitirira ko bikuri atari ivyo rero je ni conseil mbwira abaririmvyi bagenzanje tureke kubesha kugira n'ushaka kudufasha azodufashe kubera avuga ati nivyo vraiment bama bidogera iki kintu kugira kironke inyishu tureke rero kuza turibeshera tubesha n'abafana baturaba badukunda
Harabaririmvyi umwe n'ubundi wese afise ukuntu abona umuziki afise n'ukuntu avuga ati je mpuye na banaka hamwe bashaka kudufasha no sabiki kuri Terry West hamwe uwo guhuza n'umushikiranganje w'imico n'akaranga akakubaza icyo bufasha mu muziki kugira ngo mutere imbere murongo iterambere murongo n'icyo mwahora mwifutse wowe wose abiki kubgawa
nta kinini n'ukudushigikira tu kudushigikira mu buryo bw'amafaranga cyane cyane ibikorwa byacu bikingigwe bikorwa gacu kandi bigire pouvoir mu gihugu twebwe ntivyumvikana mu Burundi kumva kubona uri mu Burundi ugasanga uri kumwe no mu étranger hamwe mwicara nk'ahantu mutama kidumu niyo yabivuze neza ko abagenzi nanje biramaze kunshikira ugasanga uri kumwe n'umuntu w'umu étranger aje gutembera mu gihugu muragiye mu bubare bubiri butatu bune boîte zitatu zibiri zine hamwe kubaza ati none ngaba muri iki gihugu nta baririmvyi bahari nta muziki hari aguma yumva bijya vyiwabo akavuga ati none ndi muhira urumva nuko musaba gusa uti kudushigikira gusa muri côté yose je none navuye ati bashinge nitegeko itegeko ry'ahantu hose ko hovuzwa indirimbo z'abarundi ndazi iri jambo benshi ntibakunda kuryumva mugabo itegeko rirakwiye vuba muri iki gihugu yego rirakwiye mu bubare mu maboite iyo tegeko ryo haba kujya ikintu kivuzwa cyane nako kigira pouvoir ni nako n'abantu bamenya abaririmbyi babo bakabiyumvamo ni naho n'ubwo buryo buzoboneka
Kristo tugushime twaheze neza hama tukuba waduhaye mwanya twizere ko n'ejo canke hijyaje nitwa gukeneye uzoduha mwanya
cyane gose ndi ngaho
yes rero urumva ko yari rosi presenta kuri micro ini ya Misho TV twizere ko mweze neza twari kumwe namwe kuva ku ntango z'ikiganiro gushaka kuri mwanya aho turangirije twizere rero ko mwajyohewe kandi twizera ko mubandanyije mu gihugu n'ibyo tuzoguma tubaha hama wote rero kuri subscribe uyikore kugira ngo ujye mu tonde rw'abambere bazaba bararonga ibikorwa byacu ko bukeye ko bwije hama tube gukora like ndetse comment na share ku bandi kugira ngo nabo bashobe kuronka ivyiza nawe ukunda kuronka canke ivyo hejeje kuraba nuko tuvuge tuti bye
Urashaka makuru mashasha meza kandi gizweho funda subscribe kuri Amisho TV amasana mu meza akoze ku binga budasanzwe L trending iriyo kubganyu barindi mifuzi ndirimbo zikoze ku binga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success